Asibonga sibonge msakati sibonge nasesiveni vele selifikile lo lusuku njengalokhu nani intibonele sivesa kalobamba siphume ngetinkhani kutakuto ubutha tibi sibutha lonke elihlobo letibi sibutha nemadiapers sicaleke umsebenzi namhle kuseni ngetinkulumo leticacisako ukuthi why siwente lo msebenzi nokuthi lo msebenzi umgcoka kangakanani ukuthi fanele lenze sibuthele tibi ntawukhumbula malangeni kokuthi sicale lo msebenzi kungotha 8 na Nedbank i-team yaka FY kepha ke besiyakhula lo msebenzi sofaka naletinye tinini ebo water services bokopwa bo SEA bo EA nyalo bonke labo bantu labo sihlangene nabo namuhla nalesive ukuthi sitokhona kubutha deep into lemcoka kalena sisaka bo Christmas ukuthi asiyeni bo Christmas la sihlali khona kuhlobile kwesibili indzaba yokuthi dona le tibi diphethela kuphi diphethela emandini lesiphindze siwanathe diphethela la khona sitawuthi ngakhona phindze siyogeza khona siyobhukusha khona sende konke khona phindze kubuye la mtimbeni wethu kugulisethile ngakho ke lo msebenzi wanamuhla umcoka kakhulu esiveni umcoka nakuletinye tindzawo siyakhuthata lokuthi abawusukumele bangikhona labangakwenda bayimimango nebaholi bemimango kukhona labangakwenda imimangweni yabo ngakho ke lo msebenzi uqondise lokho nje namuhla ukuthi bantu abasukume batibuthe tibi bende siciniseke ukuthi live nemaswati yahlobo.